혜태가 좋은 혜태가
WhatsApp ichupa mbeka ngelwe tsalala video bafethu. Igama lami ngixolani XO as you know me bafethu. Today I'm not okay but I'll try to make something better. So bafethu khona usisi osifonelile athi sizomsiza lana. Sise K1 bafethu sizomsiza usister uthi nesikhalo sozositshela ukuthi ukhala ngani usister. My sister ngicela usondele. Sawubona. Shapo ena?
Kishapo.
Mbina kishapo. Msutu?
Ya, kimsutu.
Okay, sisi wami ngitholi call izolo usifonela about ukuthi sizokusiza. Ukhala ngani my sister?
Ya, ngifune because nginyaka thusa ne. Nginale boyfriend, nginale nakucabane ne.
Yeah.
So, since ricabane nginale nakusawutsane and nginyaka fune yake kimreketse phone.
Okay.
Since a data abatana libanana so nginyaka fune yake.
So, need your phone back.
Ya, but ngifune yake back.
Okay, nice. Masicale nini ukujola wena nalo muntu?
Sernal 2 years dude.
Ngihlukane nini?
Can say asigale ka kwani.
Okay, yini bani beka wrong uwe bo wrong or uwe beka wrong?
Kena nale wrong, ngiyajola.
So you need your phone.
Yeah,
ngiyabona. So kusiza ukuthi uthole iphone yakho back. So mawufika kuyo uzothini?
Ngitombulela kunyaka phone yakho back. That's all.
Kwazi wamthengela yona leta ngisathandana so ifuna back.
Yeah.
Ikwani noma lake?
Kithabiso.
Thabiso. Sizomfonela uThabiso unama number yakhe
manje. Yeah.
Sizomfonela uThabiso njengamanje asondele eduze. Sizwe isikhalo sakhe ukuthi la uzokhala kanjani. But sizoyithola iphone bafithi. Iphone yakhe sizoyithola uzohamba iphete. Njalo nje. Okay, sifonele uThabiso. Simfonele. Xa number yakhe.
But asibe nomusa.
Thabiso, ufuna lakho back my sister awuthole. Why drop phone? Okay, bafethu uyakwazi lahlala khona.
Yeah, ngiyalazi kasilake.
Yeah, bafethu sizozama ukuthi siye kasilake siyomthungaza simfuna size simthole because manje simzama ngeke khole. Thabiso uyakhatha simthole futhi kodwa sizomlandela kasilake lahlala khona bafethu senze sure ukuthi siyamthola sithola lefuna kama sister back kuye because ngithi abasajoli ubhizi nabanyana abanyana abaningi so know what bese ngicela ungithathe siye kasilake Thabiso siyomcheka sibone ukuthi sizomthola na asambe njalo kasilake amjita my sister usayombiza bafethu umjita sizokhuluma naye sizwe ukuthi yena umjita story sakhe sithini bese ngishilo bafethu ukuthi se K1 sizosiza my sister ukuthi athole iphone yakhe back ngoba uyayidinga iphone yakhe wathengele umjita uthanda usashisa kodwa njengamanje sekumoshakele ufuna izinto zakhe back kodwa sizomnceda ukuthi ayithola iphone yakhe. Ngathi bafikile bafethu sobabiza basondele la kimi bazongitshela isitori sabo ukuthi bakhala ngani. Ekusebola kanti ngazwakala. Ekuse igama lami ngixolani from XTV.
Igama lami Makhafula.
Makhafula. So Makhafula ngithole i-call from my sister lana. My sister xosondele ngapha my sister. Ukuthi uyakhala usister yabo ishile imoto lezi zosiphazama ngicela sondele ngapha andlulele udriver lo asina insurance thina hey ama funeral cover adura kulamalanga
manje ama complain wani manje
ama complain wani
ya ngifuna ukucaca ukuthi ama complain wani
no
ama camera ubunani
no ama camera ungawamindi ama camera ungawamindi sibizo sister usister unesikhalo
akangithengisi yena
ake kaza kuthengisa unesikhalo my sister la uyakhala usifonela izolo kanti sizomsiza ukuthi wena bojola naye uthathe ifoni yakhe uthengele ifoni lesazwana kodwa uyafuna phe ngoba wena awu understand ubizi namantombazana amaningi akusona njalo my sister
iya ke chila jalo kunyaka phone yakhe Thabiso
Hayi wena masimba wani la wakhuluma yane. Uzwa kakhulu ukuthi semanga ngidabule ngamanye amalambda zake emlo makho sonuka masimba. Yini into ekhulumayo kanti?
Oh. Mamela, nakunya kafuni akafela, okay? Kuyona ntekinya
kafuni. Angasafuna ukuthi ngiqhubeke nomjolo, ufuna uzofuna ifoni, angithi wakuthengele ifoni.
Ah. Angali wangithengele ifoni aya. So manje angazomhlanyela.
Silambe yona ifoni yakhe njengama. Angithi yena wakuthengele ifoni.
Oh, nina sokuthi mayengiza ngama excuse angeke.
No, angithi yena makeza kuwe ayiwani, wena ufuna ukumnikeza ifoni. Uyamjikajikisa. So namhlanje ucele thina ukuthi la sizomthathela ifoni yakhe. Njengamanje ngila ngizothatha ifoni yakhe ama sister ngihambe nayo naye.
Yatako ophuzila ngazi ukuthi kuyenzakalani le phone musu wangithengela ngoba yangithanda manje ngoba sisihlukene sihlukene nefoni ihlukene nawe manje soyilandile la manje
kodwa ethengwa bani phone ethengwa ngawe
ye
ethengwa ngawe
ethengwa
ufuna izinto zakhe mele umnikeze
into
yakhe
siphi izinto
ifoni yakhe
kunyaka phone yakhe papa kunyaka phone yakhe oh ovatle kibe kinse phokothonya gao
Hayi, manje sofuna manje sofuna ukungihlaza ebantwini manje sokungena
naso. Ngihlaza ebantwini. Angithi phone layo, thatha iphone umnikeze ahambe. Angithi uze la azofuna iphone yakhe.
Hayi. Kuna phone azoyithola.
Akuna phone azoyithola.
Yini uze nama security nyana.
Akuna ma security nje zwala di phone.
Hayi. Sokuthi manje sengizele nama security uzongibamba inkunzi wena.
Ye. Ke mantsa ngikunzi.
Hayi mani.
Ake kumuntu
ozokuthola
ngizongena
emaphofela.
Sidingi phone njengamali umnikeze. Eyakhe ngithi ukuthengele ngemali yakhe. Une right ukuthi ayithathe bag ngoba eyakhe ithengwe uye.
And the first of all, unosa sibethi udutsi ya favor. Ubizil banana.
Uya uthengele. Ayikudoma
zana. Kuri just like a still future boy.
Uzathola le jacket uyokuthengelini.
Even in the data said that we're getting na sport nka swisa tsana no stratemo
ya bona so bua masipa ofela tlwela bua maka man kina ka sebetsa man
usibetsa kai wena
uli atsiba man eh
usatsulo go phamisa
sizela sizola di phone sicela sinikeze phone sizohamba sifuna ukulwa nawe ngoba mina mase ngizolwa nawe ngeke kube mnandi
ha mina ngidubula yena
akunadaba lesibhamu saka ngisabe sibhamu ngizola di phone and ngizoyithatha mongafuna ukusinikeza yona
ay mara yabona ke manje ngihlazeka kabuhlungu ke
mara yabona manje ngihlazeka kabuhlungu lethi phone ubuthi sambe lethi phone
sizelela sizolanda ifoni cela usithi phone sambe sigudule asisuka sisuka kute blind
sana stress nami
sizela sizolanda ifoni
manje inqosi yami manje izocava ukuthi wena uyithathela uyitha imali iPhone izothini manje
izothini uzazi ukuthi baba
wena mafebe ongacabanga yonke lento leyo ukuthi izothini momfebela wena ungacabanga yonke lento le ukuthi izothina
ah mara lo muntu lo khuluma amasimba manje
cela usinikeze iphone walufuna ngize ngikubambe ngikuyeke kuze uchipe iphone
eish akuna phone izophuma
la akuna phone izophuma ubambelele manje
umdimu Hambo sebenza vuka usenzeni xa awulazi ne campus ukuthi imali yini
uyalazi mara uzothi nomntwana
thula
unomntwana mara wazi ukuthi imali ni pampas
ah mara namanye umsisi yabona abantombazane ma selfish man nawe uyakhohle ukuthi le pentinyana oqeda ukuligqoka namhlanje ima ngikuthengela lona
wathenga ngani ungasebenzi wathenga ngani ungathi
eish wathi yatshontsha
Ntshontsha kanjani ma?
Uyatshontsha.
Ah, mara ngiyabona ngathi manje sengizele ngomunye umthingo obuhlungaki manje. Yabona manje sengkwatile manje.
Asilandawo nokwata yakwata ukwathi foko. Asimwe ngi futhi.
Ubona wena,
silthathe.
Ane kube mnandi.
Sizofithathe. Oh,
rithathe bese. Relax. So.
Ukuthangelile uyakunceda kuyekela kube mina ngiyalichacha manje.
Eish. Anyakuzwa ma. Mara wena ngizofika namhlanje lapha kini anengithandi
akafuseni akafuseni umfonele bangafika ngizoza ngizombonisa isifuthu ngizomkuka ngale ntambo yakhe ngimbhekise phezulu
uyibhala lona kube igwala nje
vaya manje
amantombazana nje
siyabonga sitholile iphone vaya
anokuzimela ngiyakutshela anokuzimela
athandazele wena
ngiyakutshela
athandazele wena ubawe
ngithengelile
Uwaiti.
Uwaiti.
Ngoba kuthengele underpende hamba. Akuthengele underpende. Le nto ngayazi ukuthi imali neshop hamba.
Na mara sengidlile sengiqedile khona ukukhuluma manje. Yabona wena, awukho right wena usale utshela
nomntana. Ngashona la ukhona uyagula wena. Wena uyagula wena. Uyagula wena. Hamba clinic uyagula wena. Hamba.
Lokgogo nje.
Ngafuza wena mkhulu ongalazi neand ukuthi imali neshop hamba.
Ayilamaphendula
futhi khulula nanetake khulula nanetake uzolikhulula manje lelo ugqoke lithengele abantu isport isona ungalazi nokuthi Colgate imalini wena shop hamba uyophuza
sokuthathela netake manje
angisafuna ukukhuluma kanini
bye
ngithwala kabo
bye leto ngasebenzi
wena ngisebenza ngokudla kuphela omnandi nje oyisikafini sami se everyday
siyabonga futhi
take it all on wena
wena akagesi siwa yimi lo muntu manje
kuthi usho so
isikedi yonke into yema ngimphakela lo muntu
siyabonga
hamba
stupid
uwe
So my sister zizwa kanjani lo ngoba uthole ifone yakho?
Yeah, kikutla ke ndlute and kishapu like who fedile. Yeah, kalebo.
Siyabonga bafethu my sister ugcine wayithola ifone yakhe. Ujabulile, nathi sijabulile because sitholile lento besizele bafethu. Singajabula futhi if ukhona umunye umuntu afuna ukuzilandela izinto zakhe as contact bafethu. Ikhona ilinki laphansi uyasitshela ukuthi nendawo sizofika usele location sizofika sikusize bafethu sabonga kakhulu bafethu sicela subscribe and comment and share ama video bafethu sazoba mnalo sazoba lithi ambeka again bafethu igama lami ngixolani bafethu XO ayish umjita asibonge lapho danko